ikimutema ibintu bikayangara ibishiro mashinze muzi neza ko bitari ko birakurikizwa mukaza kugira intervention naho nyene parle de décision nyuma akuruke ngo muve mu biro muduge mu kire de sane muri zo ntara biriko birayangara kugira ngo musukemo mabisi mukarindira ko novuga nti amapri mwaje gushinga abandanya asohoka nkuko mutabishinze ubushikira bwaje mujejwe hariho abakozi benshi twagomba gusaba ko igihe mubonye ko ibiciro mwashinze bitari ko birakurikizwa hirya no hino muhaguruka mukava mu shikira nganje kugira mugende nimba ruguhana muhane.
Mukuru w'inama nshingamateka Gerase Ndabirabe wasaba ibihano ruhasha kubafashe barenza amategeko.
Kusaba abashingamateka ko izo ngingo zoza zubahirizwa kandi ibaye ngombwa bakarondegwa n'ikindi gihano. Gihano kitari cyo gupfa mugabe igihano gikomeye cyane cegeri cyo gupfa kugira abo bantu baza barenga amategeko bahonyanga abene gihugu bamirira n'ababene gihugu baronke igihano batazopfa bibagiye ibyo ubwo bashyiranye bazeza babyiyumvira barari ingene hotuzwa koko abo bantu bahonyanga amategeko kandi bayazi jero birabo ubushikiranganji bwose.
Umushikiranganji ajeje ubudandaji Capitoline niyo nizigiye yemeza ko abafashwe badugije ibiciro hadakurikije amategeko bahanwa.
Mu kazi ka mitesi tujejwe turashika kuri tere kandi aho tubonye badugije ibiciro turaheza tukabahana twisunze amategeko kandi twabamenyesha no ngaha nyine ko mu byo dukora dukorana neza n'abajejwe administration.
Ibyo bishikirijwe mu gihe hamaze iminsi yibonekeza abadandaza baduza ibiciro ku bidandazwa bimwe bimwe hirya no hino mu gihugu cyane cyane nko ku binyobwa vya Brarudi canke ku isima ya Buseko.
Christine Kamikazi haribonekeza ubukene bw'amakara n'ibiti muri komine n'intara ya Ngozi nabike biboneka bikaba bizimbye nkuko byemezwa n'abaguzi. Igice cy'umufuko w'amakara kigugwa ibihumbi 200 n'agati gatoyi kakagugwa amaheria igihumbi. Abadandaza b'ivyo biti n'amakara bakavuga ko ambavu y'ubukene bw'ivyo bidandazwa iyo babirangurira yongera ko amakori manini azasongera isibe. Ejide Ndayisenga.
Biti nabona kumenga birazimbye ku mpamvu ya déplacement yo tubikura ni kure.
Uyu ni umwe mu badandaza b'amakara n'ibiti byo kubakisha ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi. Uyu mudandaza akavuga ko amakara n'ibiti byo kubaka bisa n'ivyabaye umuzi wibuye aho mu gisagara ca Ngozi kuko babikura mu makomine ari kure y'umugwa mukuru w'intara ya Ngozi. Hambavu y'urwo rugendo rurerure akiyongera ko amatagisi ya komine nayo nyine ataborohereza.
Biti nabona kumenga birazimbye ku mpamvu ya déplacement yo tubikura ni kure tubikura mu mihinga itandukanye ku muzakayanza Ruhororo gashikanwa. Abaguzi nyine baridoga bivanye n'ukuntu nyomba harenga ka 500 urumva ibeye bayaduze kandi natwe sitwebwe barazimba ibintu by'ibitasi natwe je tuvuga ati nta kundi ntitwobabumira nk'aba bashikaniye turaraba ukuntu natwe twokorera ko na makeye.
Aho ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi hakavugwa n'ubukene bw'amakara
kumva z'uko n'ibiti byabuze iyo biva niyo mpamvu amakara zimbye yako ni vemire. Abaguzi baza buke buke kandi niyo baje baridoga amakara arazimbye.
Uyu mutamakara akazi ko kubaka twasanze aje kugura ibiti byo kubakisha akamenyesha ko ibiciro byaduze cyane ibituma haba ukudahuza hagati y'abafundi bubaka na basebuja.
Nikuvuga batatahutse nabone none agafite ikibazo ngaho hantu ko nikuvuga asa kuza ngaho ku isoko kumva ati igiti nasanze ari 2400 cyangwa 5000 ko kumbe yagiheduka kiri kuri 2500 cyangwa 3000 katavuga ati none kigeze kuri 5000 gute nagiye kwa kiri kuri aya mahe kase bituma amwe ngo we wa mugavuye.
Uyo mudandaza n'uyo mukiriya wiwe twasanze ku mugwa mukuru wa Ngozi cyo kimwe n'abandi banyagihugu batashatse kuvugira kuri mikoro zacu bagahuriza kukamo batera leta ko kugira ikikoze kugira ngo ibibazo by'ubukene bw'amakara n'ibiti byo kuba kabyibonekeza mu gisagara ca Ngozi bive mu nzira.
Ejide Ndayisenga umugambwe w'abadasigana Iprona urashigikiye ko abarundi bamenye ukuri ku vyagiye birashikira Uburundi ariko bikaba kumoko yose kandi uko imyaka yagiye irakurikirana bivugwa na Olivier Nkurunziza arongoye umugambwe iprona ni mu gihe umugwi Severe ujeje kumenyesha ukuri no kunywanisha abarundi warayurangije igikorwa cyo gutohoza no kumviriza ababonye amabi yabaye mu 1972 mu gisagara cha Bujumbura kurikira Olivier Nkurunziza arongoye umugambwe w'abadasigana iprona
mu gwi Severe twarumvise ko mu buterere nawe nyine ariho basozera ibikorwa byo kurondera ibisigarira by'amagufa yabashingiye mu Burundi mu gwi mu 1972 icyo twemwe twama tuvuga umugambwe w'abadasigana iprona nuko dushigikiye ko abarundi bamenya ukuri kw'ibyabaye ariko icyo twemwe twama dushingiye ko kandi dukenguruka nuko tuvuga duti mu Burundi dutegerezwa kuzokora umugwi Severe mbere n'icyo gikorwa ufise ku buryo hatabaho ukuri kw'abahutu ukuri kw'abatutsi cyangwa kw'abatwa ariko haboneke ukuri kw'abarundi bose ibyo ni ukuvuga ko umugwi Severe utegerezwa kuzokora ku bice byose kandi warabitwemereye kugira ngo mu 1972 nibahaheza bace baja 87 baje 93 za 65 n'ahandi kugira ngo abana bacu bazovuka bazovuke mu byukuri izo nzankano zashinze imizi mu Barundi zaraheze igikorwa cyezo gukora bitoze kuko turazi ko hari abasha babara niko bigenda nzo gituma mu bisagara cyezo gukorana n'abandi bahinga urafise abantu bize ibyo gusanasana imitima kugira mu gihe cyose abayihahamuka abantu babasubize babarinde ivyo twere nko mu bugango y'abadasigana iprona ico dusaba nuko byukuri azoba ukuri gusubiza hamwe abarundi kugira ngo ibibondo byacu abandi bazovuka buzukuru n'abuzukuruza baze bakorere mu Burundi bwa mbere buzukuri ariko kandi buzira imijyano n'imibabaro y'ivyabaye
Hadi Obonesha FM ni saha zitandatu n'iminota 53 aya makuru tubateguriye arabandanya ishyirahamwe ryunguruza abantu n'ibintu atrabu ntiryakiriye neza ingingo y'ubushikiranganji bw'ikigega cya leta yo kurihisha amafaranga ari hagati y'ibihumbi 10 n'umuriyoni ingendeshwa z'abantu bari mu gihugu cy'u Burundi Charles Nirampeba umunyamabanga mukuru wa atrabu akemeza ko iyo ngingo ije gusongera isibe mu gisata cyari gisanzwe kitifashe neza Charles Nirampeba n'umunyamabanga mukuru wa atrabu
kwisunze ko icyo gisata gisanzwe gitunganije ikintu gisanzwe kimeze dusikisunga n'ivyo dusanzwe dutanga no vuga mu bijanye n'amakori twebwe tubona yuko iryo kori aho yo bari fisa kamaro ariko rije rije kunyura ivyahora bitameze neza mu ncamake rije kuturemereza mu yandi makori menshi dusanzwe dutanga
rije kubaremeza gute rije kubananiza gute
twebwe turamaze kubisemerera kenshi turabyereka abo bijejwe ibazo biri muri icyo gisata rero bazo byinshi mpereye kubijanye n'imiduga se biboneka ko bitatworohera kugura indi miduga mishasha bivanye nuko igisata mu ncama kitunguka ubugiye kuraba ku isoko ukaraba biriya byuma bisubirira ibindi byose ubu byaraduze no kuvuga ko ababidandaza bavuga yuko amafaranga mva makungu amadivize atayahari nabo babishikanye ngaho bagaca baduze ni nacyo kimwe n'ivyuma nyene imodokari zirazimbye bivanye n'ayo mafaranga mva makungu ibintu byose byaraduze kandi kenshi cyane murashobora kuraba ibiciro mukaraba kuko nkuri ya rupapuro rwa controle technique aho mu minsi yaheze imodokari isanzwe rutarenze amafaranga 200,000 uno munsi rurarenze 100,000 imodokari zitwara abantu iriya meza uko nyene no muri ruriya rupapuro rutanga uburenganzira bwo gukora mu gisata cyo gutwara abantu n'ibintu twahora tururiha amafaranga 200,000 ku mezi atatu uno munsi narwo nyene rurarenze 100,000 bivana n'ubwoko bw'imodokari ariko ushizemo agatabo ugashiramo n'ivyo birashika mu 100,000 no kuvuga rero ko ivyo bintu byose ugiye uravyegeranya uvuga ko kwebwe mu gisata gisanzwe gikora gihome ibimenyetso birahari twarabyerekanye n'ubu turabifise nibaza yuko ririya ko ririndi bashizeho rije gusubira turemereza kandi bitazotworohera kugira dushobore kubandanya dukora umwuga wacu neza
Uyo munyamabanga wa atrabu asaba ko hoba inama rukokoma akemeza ko leta itariki iratora umuti w'ibazo biri mu gisata cyo kunguruza abantu n'ibintu mukongereza amakori n'ubunyene Charles Ntirampeba
hoba inama yagutse icyo no kwita mu gifaransa etat general ya secteur ya transport kugira kumbure twumvirizwe n'abantu benshi muri leta bamenye icyo leta irakenera gushigikira abasanzwe bakorera muri iki gisata cha transport kugira ngo iyo turiko turavuga ko dukora duhomba kumbure leta bifata yuko turira busema ariko ntiturira busema ikimenyetso kirahari nuko ugiye kuraba imiduga dufise ni miduga ikuze imaze igihe kinini cyane kuberako abadandaza bakorera muri iki gisata bitaborohera kugura iyindi miduga ico rero twe tugasaba tiyo nama niwe yagutse itunganywe kuburyo ibyo bibazo byose bizingamitse iki gisata tubivugira muri iyo nama hanyuma bigaheza bigatorerwa umuti leta rero mu gushigikira abasanzwe bakorera muri iki gisata novuga ko si ukubashira kamakori ahubwo twebwe dusaba ko hariho amakori amwamwe menshi yohebwa kugira ngo gukorera muri iki gisata nabo bashobore gukora bunguka.
Charles Ntirampeba n'umunyamabanga mukuru wa Atrabu akaba yari kuri miko ya Raymond Nzimana ivyo akaba bivuze inyuma yaho ubushikiranganje bw'ikigega ca leta bufatiye ingingo yo gutoza amafaranga ari hagati y'ibihumbi 10 n'umuriyoni imiduga yose kiretse iya leta. Aya makuru tuyabandanirize mu bijanye n'indero ubukene bw'ibikoresho mfashanyigisho n'ubukene bw'abigisha ni bimwe mu bibazo bihanze abanyeshuri biga mu gisata ca kabiri c'amashuri ya kaminuza master mu rurimi rw'igifaransa. Abo banyeshuri babivuga bakemeza ko bituma inyigisho zidatangura neza n'umwaka ugateba guhera bagasaba ko hogira igikozwe wiri sindayihebura.
Turafise ikibazo twebwe abanyeshuri yuko ngene umwaka uba muremure.
Uwo ni umwe mu banyeshuri biga mu gice cya kabiri cy'amashuri ya kaminuza mu gifaransa bita master yemeza ko icyo gisata gihandwe n'ibibazo bitari bike harimwo ubukene bw'amashuri yo kwigiramwo n'ubukene bw'ibikoresho.
Turafise ikibazo cy'inyubako ni nke mu mafakiriti amwamwe hari igihe usangamo huriye mu ishuri muri amashuri abiri hakaca hagira imwe idashobora kwiga icyo gihe tukaca tugira n'ikibazo kijanye no kubura ibikoresho bikwiye ibikoresho ufashanyigisha nko batasare twovuga ati sale ya video conference. Turatugira n'ikibazo kijanye na connection ya internet kugira ngo dushobore kugira ubushakashatsi. Turafise ikibazo yuko ngene umwaka uba muremure.
Uyo akemeza ko uguteba guhera ku mwaka byo babiva ku bukene bw'abarimu.
Ikibazo yuko ngene umwaka uba muremure ibyo navyo bikaba biva no kubura abigisha bakwiye.
Uyu munyeshuri wo mu gice cya kabiri cy'amashuri ya kaminuza nawe akavuga ko ubwo bukene bw'ibikoresho eka n'abarimu ubutuma inyigisho zitagenda neza bagasaba ko bigikozwe.
Urumva yuko hari ibintu bigikenewe kugira ngo inyigisho bigende neza mugabo ndibaza yuko bukebuke ababijejwe bazogenda barabikosora
ibintu biri uko mu gihe haherukwa gushigaho n'ikindi gice cya gatatu cy'amashuri ya kaminuza bita Ecole Doctorale mu gifaransa.
Willis Ndayihebura ndagushimire mu bushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi bemeza ko icyo kibazo c'ubukene bw'ibikoresho n'abigisha bakizi. François Habyarimana aramutwa ubwo bushikiranganje agasaba abanyeshuri kurindira bihanganye akavuga ko ubushikiranganje buriko burakora ibishoboka kugira icyo kibazo gitoregwe umuti. Kukira François Habyarimana n'umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi.
Nivyo ntawuvuka rimwe ngo ace yuzura ingozi guko murabizi yuko cycle ya master nta myaka myinshi ihaciye yuguruwe nico gituma n'ibikoresho bitarakwira neza ariko tuguma tubirondera tuzoturabigura buhoro buhoro bivanye n'uburyo dufise turiko turakora uko dushoboye kose kugira ngo ibikoresho biboneke. Ku kibazo cabigisha nivyo muri master ari kibazo cabigisha kuko hari itegeko ry'umukuru w'igihugu rivuga yuko kugira ngo wigishe muri master ubwiza kuba uri umu docteur tujya kwita PhD farasi nico gituma haje ecole doctorale iri muri kaminuza y'u Burundi iforma ba docteur kandi murazi yuko hariho nabamaze kuyisohokamo. Ecole doctorale niyo novuga izoba inyishu irama yo gutora ikibazo cabigisha no muri baki ari kibazo cabigisha cane cane mu makaminuza yabigenga. Ecole doctorale niyo mu misi za izoba inyishu uko kare kuja kwiga cha gice cha gatatu y'amashuri ya kaminuza twita troisième cycle kugira umuntu abo mu docteur babikorera hanze kandi byatwara uburyo bwinshi kubera bibera ngaha bizotwara uburyo buke kandi n'abazoronka izo mpapuro kibaza ko bazoba ari benshi iyo ngorane yabigisha igaca iva mu nzira.
François Habyarimana n'umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi ayavugwa mu nkino umugwi serukira gihugu w'u Burundi mu rukino rw'amaboko volleyball warayutsinzwe ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri mu rukino rwawo rwa mbere wahuza n'u Rwanda. U Burundi bukaba bwatsinzwe iseti zitatu ku busa ni mu higanwa ririko rihuza imigwi y'urukino rwa volleyball yo muri Afrika ririko ribera mu gihugu cy'u Rwanda.